nyemicubahiro umukuru w'igihugu kivandimwe cya Zaire, nyemicubahiro umukuru w'igihugu kivandimwe cya Tanzania, nyemicubahiro umukuru w'igihugu kivandimwe cy'u Rwanda, nyemicubahiro wari urongoye igihugu cy'u Burundi, banyakubahwa bashingantahe bapfasoni mugize leta y'u Burundi bushasha, nyakubahwa mukuru wa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, bashingantahe bapfasoni mwaje guserukira ibihugu byanyu muri ibi birori, banyakubahwa bapfasoni namwe bashingantahe muri mu nama nshingamateka, bashingantahe bapfasoni gwaruka barundi barundikazi. Igenekerezo rya mbere muheshe umwaka w'1993 abarundi mwaritore mu mahoro ntangere umukuru w'igihugu mushasha kugira ngo arongore ku neza abarundi bose uburundi bushasha burangwa n'amahoro kuri bose, agateka kuri bose, ukwishira n'ukwizana kuri bose, uburundi bushasha burangwa kandi n'ubumwe bushira imbere ubutungane, ukwihanganirana, ugusabikanya n'ukungana kw'abanyagihugu imbere y'amategeko. Igenekerezo rya 2009 ruheshe umwaka w'1993 mwarasubiriye gutora mwihitiramwo abashingamateka 81 mu bantu 834 bari bitoje. Abo bashingamateka mwabatoye mu migambwe 6 bakaba ari abarundi bo mu bwoko bwose no mu ntara zose z'igihugu. Abarundi mwarongeye kwitera iteka no kuritera igihugu cyanyu kubera umutekano waranzwe n'amatora y'abashingamateka mu gihugu cyose. Dutanguye gushimira abarundi bose atanumwe avuyemo kubera ako karorero keza mwatanze muri aya matora mu kwerekana izuba ryaka ko mushobora guhindura indwaro no gushinga shasha mu mahoro n'umutekano ntangere. Turakengurukiye kandi abo bose bitaye ku rutare bagatubika umukanda bakabira icunya kugira ngo ubu Burundi bushasha tubushikire. Tukaba dukengurukiye cyane cyane abo barundi baduhaye amajwi bakongera bagaha amajwi abashingamateka badushyigikira bazodushyigikira mu mabanga yo kurongora Uburundi bushasha. Tubakengurukiye kandi abo bose bemeye guhiganwa, ari abahiganiwe ikibanza cy'umukuru w'igihugu, ari abahiganiwe ibibanza by'abashingamateka, bose barerekanye ko bari n'ubutwari n'ishaka byo gutsimbataza demokarasi muri iki gihugu. Mboneyeho akaryo ko gushimira nshimitse mushingantahe Petero Buyoya yemeye aya mahiganwa, hanyuma amatora aheze akaba yarubashe aho intahe ishize ataguhigima. Yarerekanye akarorero keza k'imyifato y'igishingantahe n'imyifato ya demokarasi, tukaba tumukomeye amashyi. Turashimiye dushimitse abo bose bafashije kugira ngo ibi bikorwa by'amatora birangurwe neza. Muri abo hari abaterereye igihugu cyacu amafaranga yo kugura ibikoresho no kurangura akazi kajyanye n'amatora, hari abaduterereye abashingantahe n'abapfasoni bakoze akazi gahambaye ko gucungera amatora, hari abasirikare abajandarume n'abapolisi bakoze neza mu gucungera umutekano, hari wa murwi ujejwe gutunganya iby'amatora, abo bose barerekanye umwe umwe wese kuyimuraba ko bashyigikiye demokarasi mu Burundi. Twongeye gushimira abo bose batsindikiye ubutumwa bwo kudukeza, baba abarongoye ibihugu, abarongoye amashyirahamwe, abarongoye amadini, abarongoye imigambwe, abadukeje ku giti cyabo, abo bose baratwemesheje baratwereka ko iyi ntsinzi ya demokrasi mu Burundi yari inyotewe n'abarundi bari mu gihugu be n'abari hanze mbere n'abanyamahanga bakunda igihugu cyacu. Abandi dukengurukiye cyane kandi bivuye ku mutima n'abashyitsi b'iteka bavuye mu mahanga bakaza kudufata mu mugongo muri kino kiringo gihambaye kuri twebwe no ku Burundi bose. Banyine icyubahiro bakuru b'ibihugu n'amareta, namwe mwese mwaserukiye ibihugu byanyu n'amashyirahamwe dufuditse, turabahaye ikaze mu gihugu cyacu, kaze muri isanze abarundi n'abarundikazi tubakirije yombi. Munkundire mumfashe gucengurukira umukuru w'igihugu cya Zaire Marechal Mobutu Sese Seko. Mumfashe kandi gucengurukira umukuru w'igihugu cya Tanzania Ali Hassan Mwinyi. Mumfashe kandi gucengurukira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda General Major Juvenal Habyarimana. Barundi, barundikazi, Uburundi bushasha mwarayimutoye bugiye kurangwa n'iki? Ubwa mbere, amahoro kuri bose. Nk'uko mubizi, mu myaka iheze igihugu cyacu cyaraguye mu isanganya akatari gake. Umubabaro abarundi bagize wabahaye umutima wo gukunda amahoro kurusha. Koko biraboneka ko abarundi munyote wa amahoro, amahoro mu gihugu cyanyu, amahoro mu makomine yanyu, amahoro mu mitima yanyu, amahoro mu ngo zanyu. Ayo mahoro tunyotewe twese, tugiye kuyaharanira twivuye inyuma. Uzoza ashaka kutwononera umutekano uwo ari we wese, naho azoba yitwaje iki, azomenye ko azosanga abarundi miliyoni n'imiliyoni bahagaze bwuma baharanira ayo mahoro. Baharanira ayo mahoro twagwaniye kandi twaraye dutsindiye. Ubwa kabiri, Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka ka zina muntu mu bice byose kandi kuri bose. Guturubika umuntu, gutabagaza ubuzima bwiwe cyane kubuzimanganya, gufungira abantu ubusa cyane kubafunga bitajyanye n'amategeko, kutuba umuntu ngo ni uko atifise, ibyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro. Tugiye kubisezerera muri iyi ntwaro y'Uburundi bushasha. Ubwa gatatu, Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ubumwe nyakuri mu Burundi. Kubera ko ubumwe bw'Abarundi bwagiye bubangamirwa n'ingendo y'akarenganyo, iyo gukumirana, iyo kutubahana, tugiye gukosora iyo ngendo mu gushyira imbere mu byo tuzokora byose ubutungane kuri bose, mu kwitwararika isabikanywa ry'itunga ry'igihugu ku bantu bose bo mu bwoko bwose bo mu ntara zose, mu gushyira imbere ukungana kw'abanyagihugu imbere y'amategeko, ntihagire uwitwaza itunga cyangwa amamuko ngo akandamize abandi. Ubwa kane, Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ukwishyira n'ukwizana kuri bose. Uko kwishyira n'ukwizana kuzobonekera mu mwidegembyo w'abanyagihugu, mu myifato ya demokarasi, muri byose abantu barongowe nabo bitoreye kuva hasi gushika hejuru, abantu baserure ibyumviro byabo atanga umanzi. Ubwa gatanu, Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ingendo yo gushyira imbere ibikorwa. Mu Burundi tugira Imana, dufise abanyagihugu bakunda ibikorwa. Uwo mutima wo gukunda ibikorwa tuzowushyigikira kugira ngo tugwize umwimbu muri byose, turonke ibyo dufungura n'ibyo dushora mu masoko. Gushyira imbere ibikorwa ntibiraba abakoresha isuka gusa, biraba abarundi bose, abarimyi, aborozi, abanyakazi b'amasosiyete, abakozi ba leta, abadandaza, abahingura utugenegene. Dusabye umwe mu bimwerekeye gukura amaboko mu mpuzu, duhiganwe turushanya umwete wo gukora gutyo tuvane igihugu cyacu mu bukene dushyikire ya majyambere azodukomereza iyi ntwaro ya demokarasi kuko nakarenga umuntu aharanira inzara hakazinduka inzigo iyo nzigo nayo ikaba ariyo nkwezi y'induru ubwa gatandatu uburundi bushasha bugiye kurangwa no gusabikanya itunga ry'igihugu ni ukuvuga ko duhakanye ingendo zahitiye zo kwigungira zo gukumirana ari ibyerekeye itunga ry'igihugu ari ibyerekeye imigambi y'iterambere ari ibyerekeye amashuri amavuriro ari ibyerekeye akazi mu bisata byose abarundi dutegerezwa kubisabikanya mu ntara zose mu moko yose mu bantu bose kugira ngo umwe wese aronke icyo cyose afitiye uburenganzira atawanjya wangura ubwindwi uburundi bushasha bugiye kurangwa n'umwitwariko uhagije mu gutunganya no mu kubungabunga ibya leta abazaba bajejwe akazi ka leta bazocungwa ijisho n'abanyagihugu kugira ngo bakorane ubwira akazi bajejwe itunga rya leta ntirisesagukwe cyangwa ngo rinyuruzwe uzokorakora mu itunga ry'igihugu uzorisesagura azobahemukiye abanyagihugu azobahemukiye uburundi bushasha nawe abanyagihugu ntibazomubabarira barundi barundikazi mu mezi atandatu ari imbere tuzokwitwararika gutunganya ibikorwa bikuru bikurikira ubwa mbere mu maguru mashya tugiye gutegura itegeko ryo kugirira ikigongwe abafunzwe imbere y'itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1993 ari abafungiwe politike ari abafungiwe ibindi byaha kugira ngo abo bene wacu nabo bave mu mbuto baze badufashe kubaka uburundi bushasha dusabye abarundi bose kuzahakura akarorero ko kurekurira umwe wese abo bamugiriye nabi kugira ngo dutangure uburundi bushasha dufite imitima mishasha imitima yera se bwa kabiri tugiye kwitegurira bikwiye itahuka ry'impunzi z'abarundi turazi ko benshi mu barundi bari hanze bariko baritegurira gutaha mu maguru mashya tugiye kurungika intumwa mu bihugu duhana imbibe n'i Buraya kugira ngo zitohoze neza abashaka gutaha uko bangana zitohoze neza ibyo bakeneye hanyuma izo ntumwa zigarutse tuzoca dukoranya inama y'amashyirahamwe asanzwe aterera muri icyo gikorwa hamwe n'abazo baba baserukiye leta kugira ngo twegeranye uburyo bukwiye bwo kwakira abahunguka ubwa gatatu mu maguru mashya ubushikiranganji bwose buzokwiga politike yerekeye ibitegerezwa kurangurwa muri ubwo bushikiranganji iyo politike nshyashya itegerezwa kuzokurikiza porogaramu ya sodebu n'ibyumviro nyamukuru twashyikirije abarundi igihe twari ko turahiganirwa kurongora uburundi ubwa kane muri aya mezi atandatu ari imbere tuzobandanya gutegura ibyerekeye amatora ya ba musitanteri hamwe n'abashingantahe barongoye imitumba nicyo gituma ibwirizwa rigenga amakomine rizotegerezwa kwigwa n'inama nshingamateka ku buryo abanyagihugu baronka muri iryo tegeko uburyo burashe bwo kwitorera ababarongora mu makomine biciye mu mahiganwa y'abitoreza ibibanza byo kurongora imitumba amakaratiye n'amakomine bwa gatanu leta izo kwihutira gusubiramwo iringanizwa rya wa mugambi ugira gatandatu utegekanya ingene imigambi y'iterambere izorangurwa nkako uwo mugambi ugira gatandatu wari waringanijwe n'iyi leta itubishije yisunze ibyiyumviro by'umugambi watwara icyo gihe dutegerezwa rero gusubiramwo uwo mugambi twisunze porogaramu y'umugambwe sawanyafude bwa gatandatu tuzokwihutira gutegekanya kundi gusha ingene amafaranga ya leta ategerezwa gukoreshwa nacyo gituma tuzogiriranira ibiganiro hamwe n'abaserukira cyacu bigaca amafaranga mpuzamakungu hamwe n'ibanki y'isi yose kugira ngo twumvikane ku mfashanyo n'ingurane igihugu cyacu kironka n'uburyo ayo mafaranga ategerezwa gukoreshwa. Muri izo byose tuzoshyira imbere icyo cyose gishobora kugirira akamaro igihugu cyacu na cyane cyane mu byerekeye guteza imbere ubutunzi ubwindwi. Mu minsi iri imbere tuzotegura twongere turemeshe ibiganiro mu makomine, ku mitumba, mu makaratsiye, mu makambi y'abasoda. Ibyo biganiro bizoba bifatiye ku ngendo n'imyifato nshasha bitegerezwa kuranga Abarundi muri ubu Burundi bushasha. Iyo ngendo niyo myifato bikaba ari ibi: gusonera agateka kazi na muntu, guharanira no kubungabunga amahoro, kubahana, kwihanganirana, gukunda ibikorwa no gushyira imbere ubwira n'ubukerebutsi, gushyira imbere ubutungane kuri bose muri byose, kwigiza kure icyo cyose gitandukanya abantu kikababuza. Barundi, barundikazi, ubu Burundi bushasha mwaraye mutoye bugiye kurangwa ni iki? Ubwa mbere, amahoro kuri bose. Nk'uko mubizi, mu myaka iheze igihugu cyacu cyaraguye mu isanganya akatari gake. Umubabaro Abarundi bagize wabahaye umutima wo gukunda amahoro kurusha. Koko biraboneka ko Abarundi munyote wa mahoro, amahoro mu gihugu cyanyu, amahoro mu makomine yanyu, amahoro mu mitima yanyu, amahoro mu ngo zanyu. Ayo mahoro tunyotewe twese, tugiye kuyaharanira twivuye inyuma. Uzoza ashaka kutwononera umutekano uwo ari we wese, naho azoba yitwaje iki, azomenye ko azosanga Abarundi miliyoni n'imiliyoni bahagaze bwuma baharanira ayo mahoro. Baharanira ayo mahoro twagwaniye kandi twaraye dutsindiye. Ubwa kabiri, Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazi na muntu mu bice byose kandi kuri bose. Guturubika umuntu, gutabagaza ubuzima bwiwe canke kubuzimanganya, gufungira abantu ubusa canke kubafunga bitajanye n'amategeko, kutubaha umuntu ngo ni uko atifise, ibyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri iyi ntwaro y'Uburundi bushasha. Ubwa gatatu, Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ubumwe nyakuri mu Burundi. Kubera ko ubumwe bw'Abarundi bwagiye bubangamirwa n'ingendo y'akarenganyo, yo gukumirana, yo kutubahana, tugiye gukosora iyo ngendo mu gushyira imbere mu byo tuzokora byose ubutungane kuri bose, mu kwitwararika isabikanywa ry'itunga ry'igihugu ku bantu bose bo mu bwoko bwose bo mu ntara zose, mu gushyira imbere ukungana kw'abanyagihugu imbere y'amategeko, ntihagire uwitwaza itunga cyangwa amamuko ngo akandamize abandi. Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ukwishyira n'ukwizana kuri bose. Uko kwishyira n'ukwizana kuzobonekera mu mwidegembyo w'abanyagihugu, mu myifato ya demokarasi muri byose. Abantu barongogwe nabo bitoreye kuva hasi gushika hejuru, abantu baserure ibyumviro byabo atangomanzi. Ubwa gatanu, Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ingendo yo gushyira imbere ibikorwa. Mu Burundi tugira Imana, dufise abanyagihugu bakunda ibikorwa. Uwo mutima wo gukunda ibikorwa tuzowushyigikira kugira ngo tugwize umwimbu muri byose, turonke ibyo dufungura n'ibyo dushora mu masoko. Gushyira imbere ibikorwa ntibiraba abakoresha isuka gusa, biraba Abarundi bose, abarimyi, aborozi, abanyakazi b'amasosiyete, abakozi ba leta, abadandaza, abahingura utugenegene. Dusabye umwe mu bimwerekeye gukura amaboko mu mpuzu, duhiganwe turushanya umwete wo gukora gutyo, tuvane igihugu cyacu mu bukene, dushikire ya majambere azodukomereza iyi ntwaro ya demokarasi. Kuko na karengo munda harajye inzara hakazinduka inzigo, iyo nzigo nayo ikaba ari yo nkwezi y'induru.
Ugaga kandatu Urundi bushasha bugiye kurangwa no gusabikanya itunga ry'igihugu. Ni ukuvuga ko duhakanye ingendo zahitiye zo kwigumira zo gukumirana. Ari byerekeye itunga ry'igihugu, ari byerekeye imigambi y'iterambere, ari byerekeye amashuri, amavuriro, ari byerekeye akazi mu bisata byose, abarundi dutegerezwa kubisabikanya mu ntara zose, mu moko yose, mu bantu bose, kugira ngo umwe wese aronke icyo cyose afitiye uburenganzira atawanjya wangura. Ubwindwi. Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'umwitwarariko uhagije mu gutunganya no mu kubungabunga ibya leta. Abazabajejwe akazi ka leta bazocungwa ijisho n'abanyagihugu kugira ngo bakorane ubwira akazi bajejwe. Itunga rya leta ntirisesagukwe cyangwa ngo rinyuruzwe. Uzokorakora mu itunga ry'igihugu, uzorisesagura, azobahemukiye abanyagihugu, azobahemukiye Uburundi bushasha, nawe abanyagihugu ntibazomubabarira. Barundi, barundikazi, mu mezi atandatu ari imbere tuzokwitwararika gutunganya ibikorwa bikuru bikurikira. Ubwa mbere, mu maguru masha tugiye gutegura itegeko ryo kugirira ikigongwe abafunzwe imbere y'itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu. Ari abafungiwe politike, ari abafungiwe ibindi byaha, kugira ngo abo bene wacu nabo bave mu mvuto baze badufashe kubaka Uburundi bushasha. Dusabye abarundi bose kuzahakura akarorero ko kurekurira umwe umwe wese abo bamugiriye nabi, kugira ngo dutangure Uburundi bushasha dufite imitima mishasha, imitima yera de. Bwa kabiri, tugiye kwitegurira bikwiye itahuka ry'impunzi z'abarundi. Turazi ko benshi mu barundi bari hanze bariko baritegurira gutaha. Mu maguru masha tugiye kurungika intumwa mu bihugu duhana imbibe n'i Buraya, kugira ngo zitohoze neza abashaka gutaha uko bangana, zitohoze neza ibyo bakeneye, hanyuma izo ntumwa zigarutse tuzoca dukoranya inama y'amashyirahamwe asanzwe aterera muri icyo gikorwa, hamwe n'abazo baserukiye leta, kugira ngo twegeranye uburyo bukwiye bwo kwakira abahunguka. Ubwa gatatu, mu maguru masha ubushikiranganji bwose buzokwiga politike yerekeye ibitegerezwa kurangurwa muri ubwo bushikiranganji. Iyo politike nshasha itegerezwa kuzokwirikiza programme ya Frodebu n'ivyumviro nyamukuru twashikirije abarundi igihe twari ko turahiganirwa kurongora Uburundi. Kubwa kane, muri aya mezi atandatu ari imbere tuzobandanya gutegura ivyerekeye amatora ya ba musitanteri hamwe n'abashingantahe barongoye imitumba. Nico gituma ibwirizwa rigenga amakomine rizotegerezwa kwigwa n'inama nshingamateka, ku buryo abanyagihugu baronka muri iryo tegeko uburyo burashe bwo kwitorera abarongora mu makomine biciye mu mahiganwa y'abitoreza ibibanza byo kurongora imitumba, amakaratiye n'amakomine. Ubwa gatanu, leta izokwihutira gusubiramwo iringanizwa rya wa mugambi ugira gatandatu utegekanya ingene imigambi y'iterambere izorangurwa. Nkako uwo mugambi ugira gatandatu wari waringanijwe n'iyi leta itubishije yisunze ivyumviro vy'umugambi watwara ico gihe. Dutegerezwa rero gusubiramwo uwo mugambi twisunze programme y'umugambwe sawanya Frodebu. Ubwa gatandatu, tuzokwihutira gutegekanya kundi gusha ingene amafaranga ya leta ategerezwa gukoreshwa. Ni naco gituma tuzogiriranira ibiganiro hamwe n'abaserukira cyacu igice cy'amafaranga mpuzamakungu hamwe n'ibanki y'isi yose, kugira ngo twumvikane ku mfashanyo n'ingurane igihugu cyacu kironka n'uburyo ayo mafaranga ategerezwa gukoreshwa. Muri ibyo byose tuzoshira imbere icyo cyose gishobora kugirira akamaro igihugu cyacu na cyane cyane mu byerekeye guteza imbere ubutunzi ubwindwi mu minsi iri imbere tuzotegura twongere turemeshe ibiganiro mu makomine ku mitumba mu makaratiye mu makambi y'abasoda ibyo biganiro bizoba bifatiye ku ngendo n'inyifato nshasha bitegerezwa kuranga abarundi muri ubu Burundi bushasha iyo ngendo niyo nyifato bikaba ari ibi gusonera agateka kazi na muntu guharanira no kubungabunga amahoro kubahana kwihanganirana gukunda ibikorwa no gushira imbere ubwira n'ubukerebutse gushira imbere ubutungane kuri bose muri byose kwigiza kure ico cyose gitandukanya abantu kikababuza kwihanganirana biciye mu moko ku ntara ku miryango ku madini n'ibindi iyo ngendo niyo nyifato nshasha bizotegezwa kwigishwa mu mashure yose kuva ku ntango gushika muri kaminuza barundi barundi kazi urundi bushasha twinjiyemo nubwa bose ntanya gupfa ntanya gukira twese dutegerezwa kugwanira twese dutegerezwa kubungabunga twese dutegerezwa kubwubaka nabwo butegerezwa kutubera icyugamo cy'amahoro n'iterambere kuri bose turasabye rero ntihagire n'umwe yikumira ntihagire n'umwe yigira sinda bibazo twese tugira urunani rw'intamenwa maze demokarasi ibyagire mu gihugu abarundi bishire bizane batunge batunganirwe tuzohure twiyaga umugani amabi yari yarakataje abarundi kuva turonka intayo kwikukira ndangije ndabifuriza amahoro amahoro mu mitima yanyu amahoro mu ngo zanyu amahoro mu gihugu cyacu imana iduhezagirire abarundi n'abarundi murakoze.